I'm not catching this life for sale. Me and my mama are camper. Everyone is not buying. Me and my mama are selling. That's so different. I can't carry it now. Best time I was there. I come on. You move the blade. You jump from so big blade. What better way? You see, all your compound is a condition, sir. What I expect you to say? One castle will cry, dear me. Dear me, you are crying, not a juma. Yan is taking it, my eye. Actually, and you will not make an air. You are the catcher of the old in your book. So, what did you just say, sir? Sadie, be a bit. Now, me, I can some soup. Now, me, I can some pie. Me, I can some knee. I'm a dear, actually, me. Oh, I was saying, oh, to me, sir. Miss Abbott, me, I can't. I'm not paying more. I'm not paying more.
Two man paying for me, I'm sorry, no banners before. was actually in sin. Now, I'm a man named Dina, who Christ used to meet in party, everything have opened. Now, I'm a man who says it happened. Amen. Now, see, the mama of Rua Mokaka, number, Ebisa, the set of number, which is Betty. Amen. Ain't a swinty, young, queer funnel. Bamani and Methodist in our 28 days in peace, man. Amen.
Amen.
kutuma zini na awa yu nsumengu nsanga hinde ndezi awa yu yafo ula ula yeshiri yini jazi ya kwenye nusu nsumi ya kwenye ya tute ya suwa lefi usu nsumengu na mwazi mchumulisa mwaka kwa jibre hii aisimba fiti mpeyin akasi tumizi nye kitaba ula yu yu wengi ya mchumulu mchafa yu mpeyin kwa kwenye kwenye ya chasi ula yu kusumu ya ya chasi
Yeah, well, every day, yeah. Thank you. Yɛn roommates nyɛ ade nyinaa no, ɔsɛ yɛdi saa dwumadie ne ɔmo nyinaa ɛkasa
ɛkyerɛ ɔmo kristo ɛne dɔ a kristo de dɔ ɔmo ne ɛgyina saa akwanya ne so nso atwe wɔn nyinaa sɛ ɔbɛtumi abɛbɔ abɛkan ho na ne nyinaa nso yabɔ mu asom fɛfɛɛfɛ sɛ yɛbɛyɛ ne saa yɛnka sɛ amen ne na nkaebɔ ne nyinaa awie yɛ ni n'asɛnka awurade amen.
Amen. Papara nka sɛ no ɔse wɔ sa no ne mu ne mfa nti bɔkyɛ agu gua ne ɛtɛkɔ ade mfa mfa no a yɛ papa no asɔfoɔ no wɔsɔpo do sɛ ɛyɛ atɔmmɔɔsɔ menyɛ yi wɔabɛ mfufoɔ ne wɔabɛ bi nti ɛyɛ atɔmmɔɔsɔ ɔba nti pɛrɛ mentime ɛ adɔto wɔ sɔ. Amen. Afɔrebambere nhyerɛ mbere adɔfo woyɛ odur biribi a nnipa dwen dɛ afɔreban sika ɔnyɛ sika methodist ɔdwundwin papa wrede ne habagad methodist hymnal 400 ɔse gyama bra second gyeme nsa gyeme nze gyeme dwɛɛdɛ gyeme pɛ na gyemo dɔ nti ebia sika na dwetɛdenyi bi bata wɔ nsa paapaa mu ebia wɔ nze to ebia wɔ kwan sɛpa wɔ mu ne nya awerɛhyɛ me dɛ nyame bɛ nyame bɛtɛ ɔse kristo yesu asɛm ayi wo dɛ yɛda som fa wo nsa som fa wo ahoɔdzene som fa wo nze som halleluya yɛbɛfiɛ bɔkɔ na ayɛ nhyira nyame kɔ yɛfo ne bɛsidine yi na yɛagye ne naafɔrebɔ amen. Thank you.
yes, no one saw a farmer is acting or do. So I saw that by one someone now baby. There was in a near open. How in Yemi is a path through. Oh, right, you know what, man, someone do. A diamond blue, I mean, probably here, you will see our foot. It's the Pedro there. There are more caught now, you could not. Na one bar, no, Peter, I should know. One thing you know from good here. Owura akwankyerɛ hyɛ ase wɔdzi kamfa abrodo bɛsi wɔ abrodo dɛme nti yɛgyina wɔ noma asɛm de ne yɛ sɔmi tɔbi atwatwa serɛw da adom wurei abrabɔ renyɛnyɛnyɛ adwuma meyimpa renyɛnyɛnyɛ abusua meyimpa renyɛnyɛnyɛ mantam ayɛ te nyimpa renyɛnyɛnyɛ dɛme nti nyame ɛnyɛnyɛnyi a wɔreyɛnyɛ wɔ to ne ntuayi ntia nemo ona ma kwanchira osi wo wa kuru do no yewo do masama ayenye mintimaze amechiri mba no botu ye nejezi minti owura kuma ebi na yele mmum enna ma ye yi ya ba no mne ya za botu dudu ala abra ko ni ye ye ne owura bra ye za towa kurazi ni mo ndu ntwam pemposo bra yi pari ye ye wo dwuma mne ye ye ni sente no penti ne ye ni mi do oye wo Adansizi nsempo ni ohusi pese ozin kompeni dia ye nyina ye nyini jesu kro me ye nyina ye nyinu sunsun kro peja for bozi ba wa to ma ni gbeni ni owura ma wa to abesan san ntodo no ko egbe wusoro nguku de bie na oji na wo ma israel kusie ku no na wa ni obia na ko me ni sasema na yaro nkanya na ntum ya baka asho okunofuni nuya ya dawasi awe ya mpaibu tibu niti ya mpaibu wa ya mienja oba nisusu mkongo nisemi niti amen kundita wa kundita na kwa amene song ministration
Aka mo ke iwala a nishi ana e shenche me.
kadi nye fe ni ni wo nye fitale no le mi sheche me ndi mi chere nye tudi ndon e jake chulo le moni inu tofio simo sheche me ma cheni e jake ni fe ni mi nu ye mi che nale mi chita mi ke ni je nye hawani simi bon mi hawani ni me tunye kon nye hun nye ya ninyi awo ibi ninyi ibi ilẹ ahisi ko ninu fẹẹ nọ ninyi fa ninyi apa yẹ tẹlẹ yẹmi gbẹ ìgbìn lẹ iha yi ẹnna ẹdi kita ninyi wọ ni akẹ nye sumusumu anyiri ẹnna ẹdi kita ninyi wọ ni si akẹ nye sumusumu anyiri ọmọ yẹn wọn.
Amen. Ibi tí ìyá kópa náà sí. Esu ọdún sí ìsì ọmọ na ọkọ ẹfún ìfẹ́ sí káàkiri máa ń rìn ìjọba sáànà àsàkà kẹyìn wà bá àmì.
You.
Na yɛ nyinaa yɛ di adanseɛ bɛ hu sɛ egu ahodoɔ bebree na yɛ yɛ wakɔ kɔ na ko egyina anim ha ɛna ɛwɛ ade. ade afre no enye de wa fa microphone akasa mu eto nyonko a na che se urade afre no na urade ja na di amenya mu se ofre no mu e wa huduo bebre ni ewo tina sofo ano e wo kame amafo na o ma fofra kwa ba aye juma die bia urade edi ni di empre bebre se ya mu sa de we se osu ni bua huduo a and the how eba asafo ni pedue no ankasa na ano ele ene erade enam saje so etre se emra ye nyina wa freye no wa saje ye beku pempenso bia all power ye se ye meso no na o power ni nyina eti no ade de wo mu ana ade ani ka wo ama afofro bebre e pia wo mu ebra erade empaw mu ana ebra erade akaw mu esi ekwai ana juma die fofro no no a afia ko jina fofro etre se or the a new one, any swap action normally. Men can nada. You might give me one and stuff for one. And when he come, and to cheer him up was that. Oh, may I? You may be care, may be of you. But to come for baby, baby, up for ya, sorry. And when I answer me so for the number you papa mame mame ka se montro e bra o be tru na obi be hu wa ye die kra wa fa no e tendi ana esesa na se ye o si e ne tro na pierre ani ni attitude na on fa ma o e pre be bre no ye yo enoma bia utimi e gusa o mo se e ntimi pa mi ni why because be bia e wa di apawo do wa be jina no and no one ever should be any no. Now, bebre is any way a kayetrin bebre. Emma, yet me a bad image now or sooner a beer beer. As I say, yet that sooner. Now, fair, yet per se, a bit now and come on, so say, yet so me. May cast them away as the suit ya at as a cosso ever Christo as a beer bebre. Now, no, I'm a Christo and I am a dear. Our power, any penny, any edgement, the assayants. Now, me did say, no tina, I had a kayena, said power, you know, and any delicate, and no ayan kikamu, and no ayan metamua, and then back a tree. So, what did me assume here? Nina and work a tree ever. That's where you're near me. Again, I'm also near me here. Yeah, and there were home. First, I am better, and say, why are you on my end? And no any effect and nothing else. You be uncommon being as soon as a son, a year free. Now, Christo, am I a same being, sending a papa a kind of thing, kind of any kind of? Or say, Abra Petro, Ebuso, Ekasana, and I'm conquer as Sane, now a begu also. Never a begu, a nipper, ya, a right, a power, Mosa, and Reno. Bible say, one night, Tabo, Tiano, let us say, one hour, 2 hours, and I'm. One now where the car power on one that an eight now baby in a young woman. One way young woman and tell us how many are there. A son is a petrol every year on one catcher on one set. I think a deal may see a woman crying and they see a woman crying say, where was so? I was here for one so. Where was so? I was here for one too. Where was so? I was here for a friend of mine on one baby. A son said, now you will be able to show me. Sir, I never saw a rally here. And you tell me that I am so far. Yes, there be a young man in a half. Then there be a fans and I so. Then there be a camera and I so. And you tell me to make the master say, I go for a wash up with him. Yet I want to pay a night, but shed the errand. And you ask of a cool baby, MPN free. No. Because I am completion. I need completeness. Now, so a rally, baby, yes, I am a son. Say, I am a son as a woman. Na yasu ma yasu nini na eti ya tri ya ya kin kai semba kwa ya eti niyankai John chapter I believe say John wehani umeti dunu ase wa frem sa mumbra eme suaba anye the next state wa frewo se wa ube sumu e wa se abasu wa bifru mu abasu wa ni se e radi frewo se sofo at the end of the day or expected se talent or the amount e wa se ubo humbe bubebri. Now, what do you raise a foot from room? And what did I suffer? And then I suffer. You did a dinner and you power also. Si yen na yeba pou nkon pa kwe ye ti a fè se fye mye lou mye yon sani. Na kakye kwa diye wo kofi de ba ye. Na ye tou sa shi a dan mwe ya yen na ye kè fye nou. Ye mou be bre da ni a sofo. Ye mou be bre me frè mou. Obi o se papa o min ti ni nkan ya mi a se me so be kan. Kote shi kron fa bra. Mi nou nye nche che. A fe ni pali be kèn ye nou. Na o mou diye onye nou. Ni nye a ti. Because there is a call and as a friend. Bi wo ni mwa, e wo se akan di fo, ama se ya wa pa ye e jina mu dada no, ye ti mi di fo fro ba. En pre be be pre, e na kwa fo ama nyum to fo en fre se, wa o pe sa o to nyum bra, ku ni ne kura bra, e bo bom pa ye ama e rade aso o de, o ni mwa ma na ba. Na so, be di be pre, ye mu be pre, e bi mu kura ko e ye en nyum to fo o fie, na se be du ha. Ni a kind out so at the entry. How are you? Your pastoring and persevere be dear Ama Erade Nakopo. Your back is a young song, young master, your back a song. A same way I call Ma Obia, Nayan and I who said, or song of Ebua Hutu. Obi at ye and is a wufie, Erade you, said, or part time out if you also know. Said, who keep you fee? Ama wo busua atimi agyna yiye e wo awurade mo enso pe mebre ye hu ni se no de nyame frɛ obi die enso se se awurade e dum wo bie bie kwan ama wo ɔse abraham bi hyira wo ne hyira ne nyɔ wo dia se wo ni be hyira akoforo se asafo be nye sika e ye tia e dan tia ye timu no enu ti e na awurade e bie kwan bi ama wo na enso wo suma wo ne suma asafo ni se wa ka to so na wo kwa wo di and so there Awurade bo ye nyina ye kokko so say your no Christo and the power ye ehi ye na o yi ye ya wa ka say ye me gina konkon so na afoforo en she ase na ye ma ye hu so ye ma ye konkon so say ya ye ni ohan ya ye ni oga na aso o yi ye say ye me so na Christo ka say bi e tire na sua fo e no bi do ye na Bible say okoto ye e ka say o be be pa o mo na ase a o bro mo na ase. Now Peter and sorry, Petro, anyone can say, Debbie, Papa, I need dear any amount. Get me and my own yes, I deal with you. Now, Christo and Catherine won't say, your person, I can see you. I want you know, I was so awful. Or Brennan was it, as soon. Now, so one, my man, here we are, most of whom to me and yes, I am a yak as a four, and yet it's true for. Christo ɛde yɛn fato mu tere yɛ sɛ baabi a yɛn titi bɛduru baabi a yɛn pɛnpɛnsoɔ bɛduru wɔ abrabom nyame fie ɛde baabi a no ɛyɛ ahobrɛaseɛ ɛwɔ sɛ fɛs yɛhu sɛ ɔno ɛna ayi yɛ na ɔyi yɛn so a ne dwumadie ɛna ɔde ma yɛ sɛ yɛmmɛsom na yɛmma afoforɔ ɛnsom yɛ ɛbɛduru berɛ bi sɛ ɛsom ɛkɔ so yie a Christo na ɛyi wo ɛfiri ɛso mu. Now, if you are afraid of Adam, it is only a baby pencil. A hawk and a moon, a dead yellow, a baby, a free. That's when they and I pray a home, say a pet, baby a hawk, a woman, baby a boy a day. A hawk and a yin in a person getting me a sin. Now, a cast yourself to a afraid man, a big to me a sea. I'm a summer crystal person, a summer. A CPS guitar is in a normal meal. So, there was a papa no kind, the one who may be kind. There, papa, a kind one cremono, ever kind of tea, not yet, I see ye. And you want a woman may be kind, tea, and you need to take a move back or air for me. Christo, I come home as a say, who was sooner in a normal meal. So, papa, kind of name.
Your honey. A woman and a toano, near a decay, near more a yemen, by a hope and heaven. Obia, or did he say, yes, you name Christo. And then on Yampopon, a ban, on Yampopon, and a woman. Obia, or dog, dear, or woman, or dog, dear. Wawono nonso. Sir, ye dog on your coupon, nay deep, my said yes. And all an amaye ɛde huru sɛ yɛdɔ Onyankopɔn mmaa. Yei ne Onyankopɔn dɔ. Sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so.
Ɛso, papa fɛ sɛ ɔma me. Ɛnsɛm mmienu a Kristo kae ne sɛ obiara a ɛwɔ sɛ ɔsom ɛbɛgyina n'anammɔn mu tutu n'anammɔn sisi yie no, ɛwɔ sɛ wodi n'ahyɛdeɛ so number one. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛwɔ sɛ wodɔ soronko. Sɛ yɛsom a yɛbɛsom Kristo nyinaa no, ɔdɔ ɛntie mfiri mu a, ɛsom no yɛ mmɔbuo. Ɛyɛ na yɛanye so tie ama n'asɛm no wɔ ɛsom a na sɛ baabi a ɔde agyina se yɛmfa nyi na yɛmfa nsom na ɔsom no yɛ mmɔbuo. Nti Kristo ka asɛm bi wɔ Romans, Romanfoɔ nwoma ne tie yɛ dumienu. Nti kyɛ mu nnum. Romans 12:5.
Romanfoɔ nwoma no eti a ɛyɛ dumienu. Ɛyiyi mu a ɛyɛ nnum no. Ɔse saa ara nso na yɛn a yɛnya ɛbrɛ yɛnya bebree no yɛyɛ nipa korɔ Kristo mu na yei nyinaa yɛyɛ yɛn ho akwaa maako maako.
Ɛnyɛ a Kristo ɛpa kyerɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛn ministries yɛ different. You might not have untimi nya ebi a yɛkuta me nso bi ntimi nya yɛkuta wo. Medeɛ ntimi nso nkyɛn deɛ ɔde wei tetare ha sei. Ɛsiane sɛ wɔanya a ɛbi a ɛbɛyi ma hwe mentimi magyina ha nsɔ ma yi. Nea ɔsiesie ha pra ha yɛmu na bɔmfia. Ɛsiane sɛ wɔanya a ɛfi bɛdotoro ha no asɔre ntimi ma so. Deɛ ɔbɛto nnwom ama ha yɛ deɛ yɛmu na bɔmfia. Ɛno nti yɛnni Kristo som no bi nya bi sɛ wei na yɛ. Ɛno nti ɛne yɛhwɛ a obiara ɛpɛ deɛ ɔbɛsɔ ma yi. Ni a ɛwɔ akyire, ni a yɛyɛ a nipa nhu, ni a yɛbɛkɔ asɛmpa ka a obi ahu sɛ yɛyɛ no, ɛno no yɛmu ne sɛ Kristo na ahyɛ yɛn sɛ yɛyɛ. Bata nnɛ ɔse saa akwaa no nyinaa ɛna ka bom yɛ honam baako. Ɛsiane sɛ ɛnan ntumi anante a nipadua no ntumi mpi nkyɛn table ma ano nya didindi. Ɛno ntumi hia a wohia me Kristo hia yɛn nyinaa, EIC asafo hia yɛn nyinaa. Ama asafo no atumi atu nkɔm. Na yɛrekɔ so wɔ wiase anaa nsafo bebree mu a Kristo pɛ sɛ yɛhyɛ ne so. Korintofoɔ nwoma yɛdi nkan ne ti a yɛdu mmiɛnsa baako ne mmienu no, ɔse sɛ mede nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛ ma mekasa na menni ɔdɔ a mete sɛ yɛawo a ɛregyegyeɛ anaasɛ akasa a ɛrewosoɔ kwa. Afei wɔase sɛ mewɔ adi yie asɛnka na menim ahuntasɛm ɛhu kɔ akyiri na menni gyidie nyinaa mu, menni ɔdɔ ne gyidie nyinaa mu a metumi atoto mpepɔ a na menni ɔdɔ a mensɛ hwee. Na kyerɛ sɛ every ministry bia no ɔdɔ ɛna ɛdi ɛkan. Ɛna ɛdeɛn na yɛhu asafo a Kristo ahyɛ yɛn sɛ yɛnkɔ nkɔfa afoforɔ mmra no. Asafo ɛnyɛ gyina mu pam afoforɔ. Deɛ ɛbɛka bi a afoforɔ aba na ɔbu ɛno ne yɛbɛka. Yɛnhyɛ yɛn ministry sɛ Awurade de ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛn ɔde ato n'akoma so. Na dabehyɛ nkorɔ de ba asafo nyɛ yɛdeɛ bebree ɛna ɛsɛe wɔ wadrobu mu. That is your ministry. Na Nyame nhyira abusuafoɔ a asafo de sii wɔ sɛ momfa mo nneɛma mmra yɛmfa nkɔkyɛ mode baeɛ. Ɛyɛ sɛ ministry a Awurade ani ku ho. Bat ɛmu nu bebree wobɛbi yɛ frigye mu ayɛ ma ɛsɛe ne ɛde akɔto dasbi mu. Wagye wo ahu sɛ wonnia ne ti ha se ɔnyɛ adwuma ɔne deɛ ɔdi nso ɔbɛba na waaka sɛ wasa aka ɔbɛmubuo sɛm agu nano ɔbɛsi dɛn aba. Kristo se kɔfa bibrɛ a womfa ma ɔse so aba ɛwɔ baabi ɔde wasi wo a wo nso aba ne a ɛfifi wɔ nkyɛn a ɛnyɛ nsuo enya asase mu no baye bia ndi entimi fifi ye no wa kasa nso sai gina ho eye na yaka yaka le o se ofre sai ye meso wa ofre sai ye metina na afofro enso mie Kristo ka se bi me di si ha se na e di yeso no abere ye san ye mrenity e ka di bi o Colossians tie ye miensa tite mu du mie no na ene na Kristo e train anyo ma a wo se minu mie no ye si enye na ye so be di o di e jina no etimi e jina ye attitude sa e wo se minu mie no ye fa Colossians 3:12 to 15.
Colossae for Bamo Manetim is a new one, a domain. And Alam said, Moye Nipa on Yampon, a yimu. I want therefore any other fool. One share in Timobro, a yamoye, Ambrasia Abbey, or Chuo, Abu Chere. Na se obi ani obi nya asem ebi a mhu ema ohunu mofa enchiche ohunu se die awrade ani che emonu se die bonso wonyo enenu na yenu enyina eso na oshe odo a ene peye ahoma eno enso na Kristo asumdie enti empeni mpa emu akoma emu eno emu enso na wafre mu aba ipedia eba ko emu a monya moye ninyi
se tsuaba eno nti se ne Kristo ene ade ba ko se won sa o de o die ba kwa brewa e won se kuntini su do bi ba kuntini na Kristo so to me ene na ho ade so e ma obi so e be hu Kristo no na enam ba ko person nti no Kristo e be nya ododo bebre erade na ko pon e yi le do ba ba ko na bible se eno nti won na o ba ji Kristo di nyina no Papa abeye erade emma enne binu mie no so weye ye ama ya fata bi enu ti se na ye ya tum se Kristo ene yi ye Kristo freye afi wo freye weyi ye firi no odi juma die bi enso ahye ye nsa na sa juma die no so se ye mfa odo ahojuo ene ye nyam ayi ye pe ni asem enki enkakabom ene ade nyina ye mfa ne ni papa ko entena ne nasia na me give say ne kwai so no mo a e be bo asafo yi na fe so aboa e nipa de nyina uji di aka se Awurade Yesu Kristo meye wajuma na any dear mo sorry it's now on us so amaye e no asima dia be bo empire the move be pray excuse and I say e fa to mo aye man nyina ne se minim dia Kristo na se minye ye mu bebre ye ni ye Kristo aka kire ye se ye ye na so ye excuse ni se ye ni e ho aka de ye mu bebre so ye wa aka de no na so ye excuse ni se apan si die bebre e wo kwan mu e mu e tin anamontu ni mu e tin ye ntimi enye na so ni nyina mo Kristo se so we take fra ofre wo ani here wo yi wo na etia ono Kristo papa ye wa ko den fo o be ka ho ano ti ye pa ye ba ko a ye bo enina every Jeremiah the ti a ye ba ko bible say every in cheche mu enan e ko si num no na o ka kire Jeremiah say wo fre wo na ye a wo twa e na me fre wo na me she wo say o di fo na me ma se me she wa no na excuses say ye enina ye ma no e ba ye o say rale me ha ko la me kasa Rade e kache nse meye o kasa mafuo Mosi o kami e chere no Yabo mpaye a kache e rade anwade vye Se e rade nyan kupon Emra yabo we nimi Miji tu nse we jime Juma diye diya wadi asheme nsa Ene de miji tu meye we juma kame hu shame ma fa hu ngu me so fa ne sane me so
sane patro e bie na no na bible se ngu kro sane na wona wona na djuma no afi wo benya ho ngu kro no na afi e ya ku fro pa we yi wo dada me ko ma e bo pa ye se na ni ngu kro me sane ni so afi wo tre e ye ye e bu bi be pre e ye e sika fo a e ra de e ma ye sika bie kwai se ye ma ye asori no
Eu vou beber uma de nascer, mas eu não. Eu vou beber uma de nipa, beber a mãe. Se eu for botar, se eu não. Se eu for botar, se eu não. A febre, eu não vou pagar.
Christian no na Apostles Creed.
Amen. afei nedo kese oyi wo Calvary sado no enkani na emoda ewo Yesu di mu ewa ni anko pon ye awo ye ene na mwode eni eni kai mama ne ni iti e evrisro evegu ye so ni shira eni e kese e ewo ya kwa iso na waki mo oma eni pa eni india oyi infri obo nsam eni wane defu oni enso hii nemo na oma ni siye ye sanye siye ni na ekra ye ewo Kristo Yesu di mu. Amen. Kuma yi na enche abram sem no.
Sa ko amado, su 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 ko amado, su su